ufumanisa iyona inkulu i-common factor kwezi monomials zimbini. Yintoni ke ngoku i-common factor? I-common factor lelona iyona term exhaphakileyo kuzo zombini enkulu okwazi ukwahlula-hlula i-term okanye i-monomial nganye nganye kwezi zimbini ungashiyekeli kunye ne-remainder. Xa sithetha ngeyona inkulu ke ngoku i-common factor okanye inani term exhaphakileyo sithetha ukuthi asithi elona sikhangela elona nani likhulu ngenxa yento yokuba buyaqaphela eza variables o-c no-d phayana zii-variables ezitshintshayo la manani angaba ngaphantsi ko-0 okanye zingaba ngoo-negative 1, negative 2 xa uthi squared ke ngoku kuthi i-squared mhlawumbi izawuyiba ncinci kakhulu. Ndicinga uba kodwa imama ndenze umzekelo kwenzele niyibone kakuhle nto ndithethayo. Sizawufumana eyona common factor inkulu exhaphakileyo kuzo zombini. Xa sizawufumana ngoku le common factor sizawuyohlula sizayipisa sazipisa zi terms ngehlobo kuthiwa yi-prime factorization apho ndizawubhala ezi terms ezi monomials ngokutsha ndizipisile ndizibhale ngepisi mandindibonise uba ndithetha ukuthini. Uba ndizawuqala ngalaa 10 term yokuqala u-10 ndingambhala ngehlobo ndingathi ngu-5 ophindaphinde kunye no-2 i-prime factorization ngelo sayibhala u-2 ophindaphinde kunye no-5 uzawunika u-10 endithi siye ngoku saya kwelandileyo u-c asikwazi umpisa ke yena ngu-c ke sambhala njengobe njalo u-c uyedwa sambhala c 2 ophindaphinde no-5 ophindaphinde no-c u-d squared uthetha ukuthi sino-d ababini mos sizawuphindaphinda ngosayibhala u-d ophindaphindwe no-d. Le nto ndithetha le nto okanye sithi ndenza i-prime factorization ndibhala nje ndiyazipisa nje le monomial ndiyayipisa nje amanani ndiyawapisa kunye ne-variables ndiyapisa kwihlobo kuthiwa si-prime factors. Masenze ngonalo i-monomial singamazantsi sino-25 c3 d squared u-25 ke xa sizambhala kakuhle sizawuba no-5 ophindaphinde no-5 singambhala nangelo hlobo mos u-c ngoo-c abathathu ke abo c ophindaphinde no-c ophindaphinde no-c being c to the power 4 izawuba ngoo-c abane u-d squared ngoo-d ababini ke nalabo uzawuba ngu-d ophindaphinde kunye no-d. Yintoni ke ngoku yona common factor inkulu exhaphakileyo kuzo zombini endikwazi ukohlulahlula ezi monoma zozombini? Zozombini ke zino-5 omnye zino-5 andithi zozombini zino-c omnye zino-c ndiyabona zisekilishe zozombini zino-d ababini loo nto ke iza kwenza eyona term eyona factor inkulu exhaphakile kuzo zoyi-2 sizawubhala nje ezi terms sizifake kwisekile izawuba ngubani ngu-5 enye ixhaphakile kuzo zoyi-2 ngu-c u-d no-d baxhaphakile mos d ophindaphinda kunye no-d zezo terms zixhaphakileyo ke ngoku zethu izawuba ngu-5 c d squared sifumene ke impendulo yethu ngu-5 c d squared. Sizayibona ke ngehloba yona inkulu i-factor exhaphakileyo kwezi monomials zimbini sizinikiweyo u-5 c d squared yona inkulu i-factor esikwazi ukohlulahlula ezi monomials ngayo 5 c d squared.